Hello rezami ndabaramukije nabipfuriza umunsi mwiza wa kane ndinabihikaze ku ntare web tv amakuru acu umunsi gatuhere kuri Erling Haaland ni nkureje kumene kuwinyene haheze nk'amasaha nk'atatu ubu ndimo ndabivuga akaba ari nkureje kumene kuwinyene ivuga icyo abantu batari bake aho Fabrizio Romano ikimenyesha makuru sport mu gihugu cya Spain bamenye inkuru bavuga yuko Erling Haaland umuaja wiwe ariwe Minola Yoya na papa wiwe Alf Inge Haaland bari mu gisagara cya Barcelona muri Espagne akaba Fabrizio Romano Machacha umumenyesha makuru wa mbere muri transfer yamaze kubitangaza ibimenyesha makuru za Diario Sport za Gol za Bleacher Report hose niyo nkuru irimo iravugwa Abafana bose Barcelona mwiyumva gute uruzi ko bashobora kumutwara bwana akaba yo mu byukuri Fabrizio Romano atubwira yuko ibiganiro vyabaye akapa wa Haaland Alf Inge Haaland na Minola Yola asuzo hagarariye uyu mugabo mu byukuri Erling Haaland baganiriye na Joan Laporta perezida mushasha wa FC Barcelona abasigurira projet uyu mugufise abakomvenga kubo muhumukiriya wabo ariwe Haaland ati dufise projet nziza akaba ari mu byukuri batubwira yuko rezita zavuyemo hagati y'ibiganiro byabo n'ubu bikibandanya zikiri nziza ibintu byose murakora arimo baragenda bimvikana kuri Erling Haaland akaba rero Fabrizio Romano abandanya atubwira yuko atari Barcelona yonyine mwifuza imigwa ari myinshi nk'uko mubizi ariko akenzista avuga ko Bayern Munich itari mwiyo migwi ahubwo akatubwira yuko iyo migwi ari Manchester City Real Madrid, Chelsea na Manchester United ariko Bayern Munich nirimo kuko yishimiye Robert Lewandowski wayo. Akwa rero Fabrizio mnatubwira yuko iyo migwi nayo tubadondaguriye yifuza Haaland nayo mu minsi iri imbere izoganira na Rayola iganira na Alf Inge Haaland papa wa Haaland maho baganire babanze basigurire projet bafise n'amahera biteguye gutanga kuri Haaland hanyuma bacagure umugwa wakoze uzotanga menshi bona basiguriye projet nziza ishobora gutuma umukiriya waba agenda tere imbere anashika ku rundi rwego bipfuza yuko ashika ko gaze katurindire katurindire ni nkuri vugisha abantu batari bake muri aka kanya katurindire ahantu bizoherera abara majambo ariko amajambo ni yabukuri bani buryo umugurinzi utanga ofa iboneka ibiganiro bigatangura ibintu biba bigiye kuba ikindi kindi Man City FC shavu abwira aragiye ishaka umusatirizi ari world class striker wa musatirizi yinziza Haaland akagenda kezo bari kibazo ndiye baza ko bakazogenda kugana na Manchester City bizoba ari bindi bindi kuko uyu mugwi murabizi yuko na papa wa Haaland yawukiniye muri 2002 2004 nkuko imbere yuko agarika ukina umupira w'amaguru kamwe vyukuri tuvuga tuti Manchester City ifise amafaranga iriteguye kubona Haaland agenduko muri Barcelona Chelsea tuzi na shaka kugarukana projet yo gutwara ibikombe twabona yuko no yipfuza Haaland imwe vyasase bigiye kugenda gute Man U bimeze gute gaze katurindira hano bizoherera reka turindira ariko ico ngo bamenya nuko Barcelona iri mu kintu bitwa pole position ya mbere canke yibanze canke niwo mu guhabwa amahirwe kuruta iyindi kuko niwo watamaze gutangura ibiganiro reka turindire guys ahantu bizoherera akaba ari iyindi nkuru yemera avugisha abantu muri aka kanya ari iya Sergio Ramos Real Madrid yaje gutangaza yuko uyu umukizigenzi wabo yamaze kugira imvune mu mitsi akaba ku munsi w'ejo gukino Espanya yatsinze Kosovo bitsinda bitatu muri kimwe yagize imvune mu minota 8 yonyine yinjiye mu kibuga akaba rero uyu mugabo ari inkuru ibabaje ku bafana ba Real Madrid agiye gusaba urukino rwa El Clasico ruzuba ku munsi wa gatandatu hasigaye iminsi 9 yonyine ni ku wa gatatu w'indwi za itariki 10 z'ukwa kane asirwa Liverpool muri Champions League ko gutangura n'ubwo gusubiriza urumva ko mu vikuru ari kudire kuri Real Madrid yongeye kubura umukinyi ngirakamaro mu nkino zingirakamaro nyene akaba rero mu vyukuri Sergio Ramos nawe yagize reaction kuri yemvune yanditse kuri Instagram ye bavuga ati ni kibazo ati ndababaje nuko ntagiye gufasha umugwi muri izi nkino zikomeye ugiye gukina muri iyi minsi ati mu vyukuri nanje birambabaje ariko ndasaba abafana bose gushikikira umugwi nkanasaba n'abakinyi bacu bagenzanje gukora cyane bakitanga muri ibi bihe umugurimwo bikomeye bizodesida sezo yabo akaba rero guys ari inkuru yabaje ku bafana bari Madrid akaba ari imvune ya 50 bagize mu isezo ayaya yomva yuko isezo mu vyukuri toroheye aba basore ba Zinedine Zidane guys mbana njiremo igihugu cha Espagne kubimenyesha makuru vya majumba bagiye bandika makuru uyu munsi kuri front page zabo ikimenyesha makuru mu mundo deportivo cy'Catalunya cyo duhereye ko bacagaruje ku rungu rusange kagugu wa Espagne batsinze Kosovo ibitsinda bitatu muri kimwe kitubira kiti la roja cyangwa le rouge abatukura bavutse ati ni birthday ati bigenje neza akaba batsinze Kosovo ibitsinda bitatu muri kimwe akaba rero ikimenyesha makuru cy'Catalunya muri Espagne kibakeza ikimenyesha makuru mu gihugu cya Espagne nyene marca nacho kizagikeza uyu mugwi serika gihugu wa Espagne kitubwira kiti hasigameza tugusa tuje muri ero ati Espagne ibandanya gutsinda yigenza neza mu vyukuri ati birerekana yuko tuzokwigenza neza muri ero tugiye kwinjiramo ikimenyesha makuru AS nacho kizagikeza uyu mugwi wa la roja kitubwira kiti ati mu vyukuri bafise n'amasura meza ati Olmo na Ferran Torres bafashije uyu mugwi kwigenza neza cyane akabari kitubwira yuko ari amakuru meza kuba kunze ba Espagne banyagihugu ba muri rusangi aho bazogenda kwinjira muri ero isigaje meza tukubwire tangure bameze neza ari muri forme akandi kimenyesha makuru sport chi Catalonia cyabagarutse ko mu kitubwira kiti leaders ati nabo bayoboye itsinda barimo mu kurundi tike gikombe cy'isi l'équipe mu gihugu cy'u Burundi yagarutse ku gusura ke gihugu cy'u Burundi le bleu tubwira ati umutwe w'umuri deri yagarutse ku rukino uyu mu gusura ke gihugu cy'u Burundi nawe warayutsinze gisinde kimwe mu busa Bosnia gisino cyandikwa na Griezmann yaciye bamukinye wakana maze gutsindira umugisha kagego ku Bufaransa ibitsindo byinshi mu mateka aharushwa na Olivier Giroud Michael Michel Platini hamwe na Thierry Henry mu gihugu cy'u Bwongereza nta kindi kintu bagarutse ko ikimenyesha makuru Metro kiri kuri kiti magic finish araza ku kino umugisha kagego ku Bwongereza Free Lions cyangwa Intare 3 watsinze umugisha kagego wa Pologne ibitsindo biri muri kimari mu gitsindo cha Harry Kane minota ya makitubwira kiti magic finish tere telegraph izikeza Harry Maguire nawe yigenje neza mu byo atsinda ico gitsindo ku munota wa 85 ku ipasi ya John Stones myugariro wa Manchester City ikimenyesha makuru Daily Mail nacho kiramukeza ikimenyesha makuru Daily Express kamukeza Mirror Sport yikatubwira kiti Harry's game atugaruka no gwa bahari aho igitsindo cha Manchester City na Harry kene kuri penalty kene gitsindo n'uwundi Harry Maguire arokora umugwi sereke go kubwongereza wa mazinkino zose zitatu ukinye mwiyi minsi kuri igikombe cy'isi zose uzitsindwa nawo kuri muri format y'ubwoba koreye Rekedere Sport mu gucu butaliano nayo gatse kuri kino mugu wabo watsinze ibitsindo biri mu busa butaliano butsinda litwania bibiri mu busa uvuga ati mu byukuri abataliano bagarutse Garizi Sadio Sport ni zitubwira ukuntu bagarutse tubwira yuko bamaze nk'ino 2025 badatsindwa aho bamaze nk'ino 6 zikurikira amatini z'ugitsindo na kimwe ati bagarutse ati bazotubona muri ero tuto sport United bega kutubwira ati Manchester n'abasore bimwe babandanya kwigeza neza mu gihe inagaruka kuba kinyi Juventus yifuza kurokrita mwiyi same tubwira yuko ifise liste bakinyi batatu bari yo isheka gushira mu mugu wabo ariyo Memphis Depay Ryan Cheki hamena Hussein Aouar reka turi ndira mu byukuri nimbi zo baronki bana yuko imiri ipfuse bakinyi bakiri bato baranye yubakira ku bakinyi bakiri bato naho yitwa umugore ashaje dusubiye muri ekipe gato izitubwira ati Kylian Mbappe yarambiwe canke yarushe kwa makritikwa bamushyira ko critique avuga ati critique ni nziza kuko zitumuhindu kukevoliwa atari ku mwanya umwe zirarusha birarambirana ukumva wabihaze akwari nyuma y'urukino batsinze boss ni igitsindo kimwe mu busa Kylian Mbappe atongeye kwerekana ikinyuranyo ataki no kidasanzwe yerekanye nyuma yo gusiragolinga mu gusura kwego u Faransa mu nkino ziheruka akaba ataranamaze iminsi yigeze neza muri Paris Saint-Germain umusore w'imyaka 21 abandanya kukritikwa kuri forme ziwe akaba yabwiye RTL ati kritiko mwanya umwe zirashishe ati zirandambira wundi mwanya atariko nta kintu zikwiye kumindura kuri jewe akamubajije kwerekeye kazuza yiwe nyimba panga kuguma muri Paris Saint-Germain yavuze ati ibyo byose bizovana n'izi kritiki ati mwanya umwe ku bakinyi bakina hanze biroroha ntibakritikwa nkuko dukritikwa twebwe tuba turi nga mu France ati ndako kugira considere kazoza yanje muri Paris Saint-Germain n'izi kritike ziri mu bintu bizotuma ndayi considera mu vyukuri akore gaze tukiri muri l'équipe iza ngaha yibaza ikibazo ivuga ati mu vyukuri le Wando Whisky azoba ari kuri Parc des Princes mu rukino Bayern Munich zokina na Paris Saint-Germain ko gusubiriza akaba ari yibaza icyo kibazo. Akaba ari ku munsi w'icyumba muri katangaje yuko Robert Lewandowski agiye kumara hanze ukwezi adake n'imyaka yo kugira imvune mu gusereka kwa Polonye. Akaba ari mu by'ukuri inkuru twara yakiriye vyaraheze, ariko aba France ekipe yizivuga ati hari amakuru yavumbuye yanditswe n'ikimenyesha makuru kika mu gihugu c'Ubudagi yuko ho barimo akantu kibanga ko Robert Lewandowski azoba ari preza cyangwa se kino bwo gusubiriza gwa Bayern Munich na Paris Saint-Germain. Ati umugabo nivyo yaragize akabazo cyariko hari amakuru yuko azoba indwi zibiri gusa bikaba bizotuma ashobora kuboneka ku rukino bwo gusubiriza ruzoberi Parc des Princes. Akora ya France mu by'ukuri batemereye ko Robert Lewandowski azoba ari forfait ku rukino rwo gusubiza. Ka turindire guys ahantu bizoherera. Guys, mzindi nkuru zirimo zirafata amahedirani muri aka kanya ntagira n'ababwiye ni nkuru ya Hang Minson, umusatizi wa Tottenham. Ni nkuru imena vugisha ntari bake muri aka kanya bivugwa yuko yoba ari mari ipfuza bikomeye na Bayern Munich. Akwenda n'ukugeza no munsi atorongereza amasezerano muri Tottenham mazigihe biganiro bihari, ariko nubwo ntarayongereza akaba ari bivugwa yuko Bayern Munich yubiri mira murabira hafi kamwibika ko mwisama katurindirie. Akaba kandi Bayern Munich inavuga kuri Lucas Vazquez wa Real Madrid ayiruka kwanka ofa Real Madrid ruka kumuha y'imyaka 3 ikacimugabanya umushahara. Akaba Lucas Vazquez nawe arimo adipfuzwa n'uyu mugwi wa Bayern Munich ashobora kusinya muri katurindirie. Namakuru abagiye aranikwa n'imenyesha makuru bitandukanye katindira hantu guys bizoherera mu gihe Paul Pogba umubyukuri ngashobora kuva muri Manchester City muri Manchester United akaje muri Juventus. Mwiri cireka turindirie hantu bizoherera mu gihe ngo tukina mikiteguye gutanga Harry Kane amazi igihe yipfuzwa na Manchester City muri afrika no ku munsi w'ejo nkuru twarayigarutse ko nawe yari yafashe amahedirani atandukanye mu gihugu c'Ubwongereza mu gihe Chelsea, Man U, Juventus na Real Madrid bakiri mu rugamba rwo gusinyisha Gianluigi Donnarumma umunyezamu wa semiro w'imyaka 22 reka nibi turindirie hantu bizoherera mu gihe mu yindi nkuru yemera afata amahedirani muri aka kanya ari inkuru ya La Gazzetta dello Sport ibwira yuko polisi mu gihugu c'Ubutaliyano yafashe abakinyi ba Juventus barimo Dybala, Artil, Melo na Weston McKennie bishe amategeko yo kwirinda COVID-19 bari mu kirori. Akaba ari n'ingura yemera kuvugisha abantu batari bake muri aka kanya yifatiye amahedirani atandukanye mu gihugu c'Ubutaliyano n'Ubugande waburaya muri rusange. Guys, mizere nk'abacye mu gihugu cya Tanzania marazi yuko ntogenda naciye. Mwana Sport yagarutse kuri Simba itubwira ati ati mu by'ukuri umuntu azokubitwa zinshi. Akagaragaza kuri Simba zokina na Vita kuwa gatatu hariya kwa Mkapa aho ari bamaze kwimirira n'abafana 10,000 kwinjira muri stade. Akaba mu by'ukuri ari inkuru nziza ku bafana ba Simba. Mugende kimenyesha makuru X akitubwira kiti ese Vita bazokubitwa ebana bazopfa cyane bazohura n'ibibazo. Amajambo ya Gomezi umenyerezo wa Simba mu gihe nikimenyesha makuru Daily News Sport kitubwira kiti Simba mu by'ukuri izokwica mugwa Vita. Akaba Simba ikeneye jogira ikadicitike kime cya kane. Akaba yari yatangaje umenyezamu wayo Aish Manula ati Vita izohura n'ingorane ziteye ubwoba ngaha kwa Mkapa ku munsi wa gatandatu. Akabikimenyesha makuru Sport Times. Sport Times Observer joint has nacho kitubwira kiti igaruka ku majambo ya Marcus Rashford yatangaje avuga ko Sadio Mane ariwe mukinyi w'umunyafrika wa mbere muri Premier League aho rero yamushize hejuru ya Mohamed Salah. Guys, ndumunsi mwiza, murakoze.